OKFM 101.7.
Miso amu kushem no ene se wase wawu se otine nini ewa wanu awuradi nyankopon nanim I want to at was winning
OKFM 101.7.
Oda fo obfra me anopɛ sɛ me mɛhyɛ wo den ɛwɔ gyidie no mu sɛ anneɛma nyɛ deɛ nanso wo nyankopɔn ɔbɛgye wo afiri ne nyinaa mu COVID baayɛ nnipa bebree hwere wɔ mo nkwa woabusa wo ho sɛ ɛdeɛ nti na wo nko a woda so te aseɛ ɛyɛ ɔgyeɛ ne adom bio. Aye nkwabi na nyamedi acha wo. Aye mabwa wo bi na wo hu wo. Enya wo ho den, enya wutumi. Ye ni maskafo bebre a wo moyare. Yare na o yare no. Sika ntimi nko yade no. Sika ntimi ma yare ne nko.
OKFM 101.7.
Na onyame a ote ase wono ene bo nipa ho ban. Oka se Noah ene ne fiefo nyina enko hwane adaka ne mu. Onko baabi a eye dwane kobia. Onko baabi a onu Nyankopon taban ebe kata wo mo so. Sanse na nipa wabo wo magu asase so no bone ado so dodo enti o se me se wi ase na ne die wo mu die obagye won ewade begye wo atoyire nchembesi obafa ho adi wo ne ofiefo niema bebre besi si e bi makoda afiase wo e bi nkan. Yari ye yari wo no ebi bebo ni pa bebra mo ma wu ba wu de e
onyame ba je o 101.7
efri se ewurade ahunu se wo bata no na sa wo fam ne hun wo nso obaje o he ebe ye abrabo no ba ye den enso wo de wo ba die ewurade mane ma wo. A friend is telling me, "Show him crying." Say, "Koswa wo jidi ni mu." Na wunyam kupongo awa friend wano ama wani muwa seda. We ni eji na so ni akase amen aseda enkani din. Yekinkani every Genesis chapter 7:1. Ne radini yangupongo kachire no wase. Wunu fiye ni na mungwa da kani mu. Every se wuname wunu se otini ni ni wo menim. I want what was wini ni mu. Fajidi kase. Amen.
OKFM 101.7.